umeenda hospitali wapi?
Kimani.
Unasikia uchungu? Wapi?
Umekula?
Ingia hapa kwa nini wakoke nini? Patie namba ya neighbor kwanza.
Hey babe,
how you doing?
I'm okay, where you are?
Niko photo shoot hapa Boretam. I'll be done in like 30 minutes.
30 minutes?
Yeah.
Photoshoot. Eh? Utantambua, eh?